Aduna FM, because one good thing ends, another begins. Vice Chairman, good job again. It's away from Makara Somodo.
Good and guessing, I guess, Piri.
I can pray, we come up as you know, same thing. There, I did, in Iborobi, a corobom, Okahajan, a Kaji, a pair, Patrick, Emmanuel. I was here, the Kenyan, Jeremy, Janagida, Mentienke, Corona Gridara, getting bought, Pekanomo, Ikorobom, Mama.
So we wish to welcome the capacity. This people have been down to the MC and on behalf of the family that we are gathering within and is helping the headquarters of itself, the local government. I am asked to advise all of you not to be in a hurry, but to sit back and enjoy the hospitality, and we shall now get started. Moki Peremi. Ìyá ẹgbẹ́ ìgbòho ní pàkẹ́ gbogbo máa jọ ní tọ̀mùtọ́. Kẹ́ntẹ́ ní súnjẹ ìgbọ́ ẹ̀yẹ́ mi lílẹ̀ tí wọ́n tọ́jú nínú ọdílẹ̀. Ẹ̀yí rẹ̀ bó ń fẹ́ nìkan ẹ̀yẹ́ mi ẹ̀ka máa da kí wọ́n kàrí sí lónìí. Ǹjẹ́ tí wọ́n tọ́jú ẹ̀yẹ́ mi kọ́ ẹ̀yìn dẹ̀ káàkà ń bá wọ̀ kú fọ́nrán bá sí. Ẹ̀yẹ́ bá sì ní dẹ́mẹ́sì denying from the Holy Church. Can pray, let's do the God, Honorable Knight and Lady B.I. Udoha, to please come up to the right table. Boy, come over here, come on. Man, they made all right. May I have also what is in the sir? Honorable Sir and Lady Politics, he go down. Then it's a government shall be encouraged as they come to the high table.
From one night to another. Sir Paul
Oh, Udo, yeah, the man wants here. Oh, sorry. I'm not very conversant. Yeah, man, some live on my car.
Ito na po ang ide. Ito na po ang ide. Ang tangan pe nyong po ade. Isi uri mamba do.
The president of China, the UO, he got out of the position. Vice president, in the person of Mrs. Georgina, about the general Georgina, the general of the UO. Immediately, Mr. and Mrs. Lai will be, of course, the great grandfather of Dominic Hill. I'm going to go to the university. And the chairman of the MEPSO. And the president of the MEPSO, we recognize them all. Along with all the colleagues working with Dominic at Abuja.
A man of better colleges. I would rather you come at it. na onye ugbu a n'ojo na ere ibe igwu a ndubi anya eyi ndị dị ara ebe tara anya enye ana ọnọ ọnọ onye ruru site na nte nye na mfe kpa na nte na mfe be ndị ọkụkọ na ike ọyị itie aduka mmiri ka na sistosi sere ndị a ọsọka na gari ya ịnụ otu egbe ọgbụgba anya mfa anya ma anya mfa ga-akọ anya na basi enyere m ihe eleti mfanere m eri fra na fra mmiri ede jọlọf ịrọ m na nke sirere ga-akọ anya na basi enyere ezi mfe nri ete ịka mfọ na na mkpọ etemere ezi kwụta kwụta erezi ya mmiri ịka m iso jobe ete mee na enwere ekwu ọkpọkwa nsogbu bi ọma amaghị anya ụka mkpọ onye niile ugbo papa arịm ugbo papa ịrọ mkpọ ịrọ ụka mkpọ ịrọ ga-akọ anya na basi enyere m ihe mbọ ụsanara mmadụ esi na-eke ekpe mmiri m agbụ ibo mkparawa mgbere dị ịdọ ọnwa anyị sara gị kpere nde m ana amị na-eke wee ka itie mmechi taa mmechi fekesa ịbọ ka ha kporoko na akpọ ikpe mere ram ekwu ke na mmụọ ịkama mmụọ ọfọ nkwụ ịtọ itie nto onye na ụka ha kporoko ụgwọ ọchị ka mba onye na kwukere gwụ kwụde ụsọ ka ọsụwa dị arịa kwukere rị iminyere fịafere mebe ịkama dị ya na usoro dị ya arịrị mmụọ nkụ eminyere ya ere esi ara ịbụ ọkpọkpọ ndị ịdọ onye ke mkpọ ka ha kpere idibe na ụfọ atụ na atụ ụgbọ ibe ife ebe na-enyo ụfọdụ ndị enyo ada m ikpa mba akara dị m gịnị ma ihe n'ikpa n'ịrụ enwere ịdị m ikpa mba akara ma ịkụ kwa ndị ọrụ ọsọ ọsọ m ịba mfi ịna mdọ m ụfọ ọbasi eri na mdọ ịrụ mbe si mebe mkpọ ọma ọbasi na ere m ikpa mba akara ewu ọchị ka nsa ihe ike be ha na ewu ọrụ ụfọ ọbasi ere ekpeke mfi na ka ere ekpeke ire ahụ ama ekpeke ikpa n'ịrụ afọta ekpeke ikpa mba akara abịa mgbe nsikpa ifo ntere aha ya ya bụ ọya akọmanya na basi iminyere ịmụ nwụọ nri ịmụ nwụọ ọdụ ọhụrụ mkpọ ọkpụrụ ọkọ kee ọfọ iminyere mkpọ n'isi ala kwuo nne mmadụ nwa nna m etoke okpokoro bụ awụjere nye na ọjịrị nyi mme mkpọ ma ekwute m ka a tore ere akwụọ okpokoro fọ mkpọ awụjere ọfọ iminyere tawụlụ sede ma ama afọ kwuo ụgwọ idebe sede ma ama afọ kama ndere mụba ọchị ụkere dị esi ma ikpe ebe jene gị iwere anya sede na ka a tore ụfọ m ga ọmọ a na-aka eme iminyere ụsansere ọmụlili a iminyere bezin ụjọ ụgbọ mmi se kama ji ụgbọ mkpa imi dị ọma mgbe ise owo dị ya mkpọ bụ ise ọma na-aha a too ya ụgbọ kọma ite owo nyere mara mfili ma ikpe ebe dị so mi nke ọma basi ana ma na mfọ mfọ n'ọkọ ndị dị agwọ ọchị ka mfina m ịnọgide a too ka nta na mfọ na dominic kini ejiri dị ya mkpọ ukere ukere nna onye ọmụsọ mbakara na ebiri ọma ibana nke carbohydrate anaghị dọkpịrị ire m protein anaghị dọkpịrị ire m vitamin mineral salt fat and oil ukere ukere dị ibe nne ọmụ nwa nye ka je ndị dị ya iri ara so mi mbọ dominic jenemi anya na mfọ nso iri na ụgbọ na ram isi onwe anọ ukere zeta m sinye m ada si ma ikpe ebe mfọ ibo ya anya se ketem ama ebe mọ ambo ya kedịrị dị ya mkpọ m ya abasi ete abasi eye m abasi eri sana spirit ịnụ ọdịrị nwa m anụ nwa na m na ụfọ m dọ m mfọ nna dominic m aka tie ke m kenye m ọbọ nwunye m jizọs kraịst
Baby, I'm not your
who can eat a second book in Colombo? I walk your and we call out dog. Same thing, you got to come again with you. You know what? You call it for seeing them every dog. I'm by the young Kenneth. You feel like you've been getting no idea of Colombo. Edward didn't know with you, he called out. Membede iya eka ka 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 Cornelius Elisa na kwini rea lorururu mbo kiwo pita u nsonde ni kene ni na mine kuni mbo baptism kini Elisa na kwini amako lorururu mbo kiwo ntenni
Elisa na mbo kwa kampo kwa kampo kwa kampo kwa kampo
amiteni uwe makiye So, now, Ziki, he came out of the telephone. Who do my father come? Good, 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 good,
good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good,
Congratulations, Moses. ari ga ndo eyen Patrick Ibu Ndem Ahedem Domi Ewa ma ma ade ha me be den ku ga no de yeto ala we den de mi
forgetting him. I'm forgetting him. I'm forgetting him. I'm forgetting him. I'm forgetting him. Has done us proud in this part of the world. She has been able to obey her parents. And you know, the white man says it takes a village to train a girl. So, by extension, in obeying the parents, she has also obeyed all of us. So, she has done us very proud today. I am very much intending to come and get this one. Yes, this is going to be a degree in medical arts. Thank you. Marital arts. You know about data arts. Marital arts. Thank you, sir.
Wọ́n yẹ gbọ́dọ̀ ẹ̀fọ́ yá rí pé ìjọ ọmọ tèmi máa ń wà rẹ̀ mọ̀ bọ́ ó kọ̀rọ̀ mi máa tẹ́ ẹ̀fọ́.
Mfọ́nọ́bọ̀ my baby.
Ọgbọ́n rẹ̀ yẹ́ rí o. Mfọ́nọ́bọ̀ my baby. My baby. Gbọ́ngàn rí ẹ̀ lọ, mo ń bí ẹ bá ń ta òun fẹ́. Ní ibi tó bí ẹ̀yẹ.
Mfọ́nọ́bọ̀ ibo rẹ̀ fún mi wọn àgbọ̀ náà tẹ́ ẹ̀fọ́. Ọdẹ̀mí ẹ̀fọ́ dẹ̀ fura ń dán ra tí ẹ̀ ń dán yẹn. Bọ̀ ó kọ̀rọ̀ mi náà tẹ́ ẹ̀fọ́. Kì í ṣe ó kẹ́rẹ́ gbò ébùn ọ̀gbẹ́ mi.
Ẹ̀jẹ̀ mẹ́nà bọ̀. Ṣọ̀bí ẹ́ ẹ̀rù náà nà bí ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ tiẹ̀. Àgbọ̀ àtùmọ̀bọ̀. Ẹgbẹ́ kò ń bọ́ nínú ògùn. Kọ́nà gbàǹdé rẹ̀ ló Ẹyá ni wọ́n fẹ́ dá ẹgbẹ́ yẹn tẹ́ ẹ̀bùn in beans or similar ways. Dádì ó kọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìjà ìjà mi. Gbọ́dọ̀ yẹ́ kẹ́yìn ti ìwé ìsì gbọ́dọ̀ yẹ́. Bàǹtán àwògbẹ́dẹ́yìn máa lẹ́yìn tí ó lọ. Ọmọ mi ní mẹ́ bọ́ ó kọ̀rọ̀ mi. Bí ọmọ mi ní mẹ́ bú.
Dádì ó kọ̀rọ̀ mi. Àrò kọ̀rọ̀ mi bọ̀ ọdún mi ní sọ pé àwọn nǹkan mi ní mẹ́ dídọ̀ rẹ̀.
But this time we are going to replace father with mother.
Follow up on my baby. In the caravan, who got Ami Uno of Fien, Moya, and no ma for the me? Yet, a day, a brand new Metian Donian, and look.
Very
good.
Ami mbọ
ndeka ya kupondoni aba akifure ye game keni baba mchizo
amen
domini wanyo ne make dance o to baba ndeko
Show me the cup. Come and pour. Pour. I'm telling you.
a de ziru ko lawan zika ni yewu aru de matio ku don don ikeni nam te ma ni ton ne de de ku kan te ku kan te ku dai fere te e kamba go wan ke ni ko obo ni ko no de me abuo ni ade ja ka e don don ni Tanah gangguan mau ni, tanah gangguan. Tung nolol yang mau, nolol yang takut tetap di koru, nolol yang kok. Tanah gangguan lagi ni. Tanah gangguan, tanah gangguan lah. Hari ada gangguan lah. Eh, arah itu tu ke toh? Apa ni? Kalau dah muat,
yo hari ayah kamu mana
yang? Okay, kalau dah muat. Nah, dia bawa master, aku ni. Apa waktu itu, apa yang kami pernah kira aku ni?
Upondo, 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 apa nama si mama tu?
Ikan bantan, mana ni? Very good. The youth, the youth. Apa waktu? Aku
menunggu. Akang tu, akang tu.
Kita orang dah udah. Kaga nanya mu.
Kena
mana ke Palawan? Akun akun cek ni deh, cek ni deh. Dari korang ni dia Palawan dia. Di korang bawa mana? Tapi ni ni, ekwa ni.
Benji.
Kepada kari bawa.
Alam kami tu. Aku ikut.
Hello.
Hi.
Hello. Nene Messi, ada ente esse nome, mas por essa hora lá, em Jesus nome.
Amen.
Amor e ele.
Não,
eu sou bonita. Não,
eu não. O coro, 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 coro.
Para bem. Daí para cá. Daí para cá.
Ai, 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 ai. Doki.
Anjim.
Apa nak kamu korang? Where are you?
Dari perancang, di korang not on the map.
Karena wangko wangko, wajah tu wangko.
Permisi, permisi, permisi.
Ini
dia. Don't be afraid. Yes, that sounds like a new outfit.
Very old, very.
Is that so?
Very good.
Very good. So one more. That is Father Wong's nuptial drink. Take a sip of it and pray so that when she goes, the first child will be a male child.
If you don't play again, you don't get that.
Oh, oh. Start with the man.
Yes. Oh, kalau ni mana nyende? Nada setong. Ini kalau orang ngaji ya.
Oh yes.
Yes. Kenyang bang nyende Jesus Christ. Amen. Baik orang tahu mohon tentu yang ini mah. Bukan pun dah. Ini yang mah ke saya ke kuisan. Ini dia itu. Kau tahu tak? Tahu tahu tahu. Kau tahu tak? Kau bangun tak? Apa dah ni? Kau rasa takut?
Siko orang tua datang kita amade. Kesel jadi kiri. Kim jikut, kiu, kimi lau perahu. Jangan orang ni lagi mau. Ia mana?
Ia.
Ma.
Ia.
Orang tua kini dah ini.
No, I got them on in my way.
Yes. No, I got the 10 years. You go out of but it's out of my mind, mama.
Go ahead now. You can do the appointment now. That was in Ibama.
I am back here about in Jesus Christ.
Amen.
Surgeon Day, say, Betty. So, gonna take, so gonna come. We're gonna take in Corabon. Hey, I didn't imagine a more. You might some sit on more. You never sit on more. I didn't want a mammy sit there and a mammy sit there and a mate. And the book is on the Corabon. A Greek or Bongi Benbo, looking me a pagan again. Even when you want it, you can have to, you can have to. Eh, now, Penny. Eh, my rather, I am Penny. That's an American song in the America. The Ben was a handsome in the Mary. Who is a handsome in the Mary? Eh, can I get back into the chicken in the Bongo?
Amen.
In front of the carry away from a moon.
Amen.
Then tell my dear. Eh, back, I would like to win it. I couldn't tell you, okay, I'm a young backer. Thank you, Abraham, Jesus.
Amen.
Did you wait here? Come, we don't come here. So I don't want to get your attention. Come again, come. You don't talk here. Every cow someday acquires a food day, and this is now going. A food day, and he no. A giddy cake, and a giddy moon. Idia, ita. A food bed when you make it. No, me people. Sorry, careful. I won't go, my dear. Go, my dear, down me. Again, from the reality, can you see? Can you see? Can you see?
Amen.
You call up on ma.
Yeah.
You call up on ma.
Yeah.
Afam ma.
Yeah.
Afai do ma.
Yeah.
Nigeria ma.
Yeah.
Oh, can we go down the mama do?
Yeah.
Yeah.
You
call up on ma.
Yeah.
You call up on ma.
Yeah.
Be.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Officially, that's it. Then shortly, they are going to take the nuptial dance. We'll be right back.
She's your mother, your sister, your lover, your partner, your teacher, your everything. Oh, no, I am.